Itangazo ry'inama y'abashikiranganji igira 15 yo kuwa gatatu igenekerezo rya 17 Ntwarante umwaka w'2021. Inama y'abashikiranganji yarakoranye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 17 Ntwarante umwaka w'2021 I Bujumbura irongowe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu General Major Varisito Ndayishimiye. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ahejeje gushikiriza urutonde rw'ivyihwezwa muri iyo nama yaciyeho umwanya nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ngo ashikirize ivyavuye mu nama itegura iyo nama shikiranganji yarongowe ku igenekerezo rya 12 Ntwarante umwaka w'2021 ivyihwejwe navyo bikaba ari vyari ku rutonde rw'ivyigwa. Umushikiranganji wa mbere ahejeje gushikiriza icegeranyo nyenicubahiro umukuru w'igihugu ivyihwejwe nibi. Ubwa mbere integuro y'ibwirizwa rishinga amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'2021 ushira umwaka w'2022. Iyo integuro nayo ikaba yashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe ikiga ca leta no gutegekanya imigambi y'iterambere. Iyi integuro y'ibwirizwa ryatunganijwe hisunzwe ibizi imbere y'ibindi zashikirijwe n'ubushikiranganji bunyuranye n'izindi nzego z'igihugu. Iteguye kandi mu gihe ari ukubandanya kwigengesera mukoresha uburyo bwa leta mu gushira imbere ibikenewe kandi vyihuta kuruta ibindi. Ihangiro nuko ubutunzi bwo kwiyongera ku rugero rungana na 3.6% mu mwaka w'2021 ushira umwaka w'2022. Iteguye kandi mu gihe ubutunzi butifashe neza ku isi yose kubera ingaruka mbi z'ikiza cya coronavirus. Integuro y'amahera leta izokoresha ije kandi mu gihe leta igeze ku mwaka ugira gatatu ishira mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere yongera itanguza neza ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu kugira ngo butere buje imbere. Abantu bose baronka ubuzi mu gushira uburyo cyane cyane mu bisata biza imbere y'ibindi mu guteza imbere ubutunzi. Ifatiye ku vyashizwe imbere y'ibindi n'umugambi w'igihugu w'iterambere mu vy'integuro ishira imbere y'ibindi harimwo ibi bikurikira: gushigikira imigambi y'iterambere y'amakoperative yo ku mitumba, kugabanura ubusumbasumbane bw'imishahara mu bisata vya leta, gushiraho ikigega co gusanura amabarabara, kubandanya umugambi wo kuronsa abarimyi ifumbire ku giciro gitoyi, kubandanya kubaka amazu leta yokoreramwo, kugwiza imbuto no kuzironsa abarimyi n'aborozi ku giciro gito, kuronsa abakozi gisata c'indero n'igisata c'ubuvuzi. Mu ntumbero yo kuduza amahera yinjira mu gihugu hazojaho ingingo zizotuma ibyategekanijwe bishirwa mu ngiro. Igisata kijeje kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta OBR kizokora ibi bikurikira: kwagura ahatozwa amakori n'amatagisi, kugwanya urudandazwa rutemewe n'amategeko mu gukurikirana ibidandazwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none kuva bicinjira mu Burundi gushikaho bitorezwa amakori, no gushiraho imashini zibusuzuma bitarinze kuva mu miduga ipakiye, kwishuza ibirarane, gukurikirana neza ibijanye no korohereza ku makori n'amatagisi exoneration n'ibindi. Muri uyu mwaka w'2021 ushira umwaka w'2022, uburyo bwose leta izokwegeranya buzongana n'imiliyaridi 1,557.5 z'amafaranga y'amarundi kuri miliyaridi 1,442.81 zari zegeranijwe mu mwaka w'2020 ushira umwaka w'2021. Ni ukuvuga ko aziyongera ku rugero rwa 9.5%. Ayakenewe kuzokoreshwa nayo avuye kuri miliyaridi 1,576.3 z'amafaranga y'amarundi yari akenewe mu mwaka w'2020 ushira umwaka w'2021 aja kuri miliyaridi 1,708.4 z'amafaranga y'amarundi muri uyu mwaka w'2021 ushira umwaka w'2022. Ni ukuvuga ko iyongera ku rugero rw'8.4%. Igihengeri ku mwaka w'2021 ushira umwaka w'2022 kingana na miliyaridi ijana na mirongo itanu n'ibice icyenda z'amafaranga y'amarundi kuri miliyaridi ijana na mirongo itanu na zitatu n'ibice bibiri z'amafaranga y'amarundi zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushyira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ni ukuvuga ko icyo gihengeri kigabanutse ku rugero rwa rimwe n'ibice bitanu ku ijana. Inama nshikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarashimye ingene yateguwe neza ica irayemeza. Mu byo yasabye hakaba harimwo ibi bikurikira: gukorana n'ubushikiranganji bunyuranye kugira ngo ivyibagiwe canke vyasimbwe kandi vyari ku rutonde bishigwe muri iyo nteguro; gukosora iyo nteguro kuko hari aboho biboneka ko uburyo bwarungitswe aho butazorangurira ibikorwa; gukurikirana uburyo bwategekanijwe ngo bukoreshwe neza kugira ngo leta ishike ku byo yiyemeje kandi n'icyo bwakoze kigaragare; kutarenza uburyo bwategekanijwe kandi bikogwa bigakogwa ku gihe; gushyiraho tagisi ku modokari izofasha gusanura amabarabara rodovance rutiere; gushyiraho tagisi ku rudandazwa ruca mu buhinga ngurukana bumenyi transaction electronique; kureka gusohora uburyo mu kurondera handi ibyo leta ishobora kwironkera yonyine; akarorero nk'aho leta ikota amazu kandi hariho ayayo ibisata byayo bimwe bimwe byokoreramwo; gukora ibishoboka byose mu kugabanya ideni leta ifata mu gihugu bishobotse mbere iryo imaze gufata rigatangura kurihwa. Ubugira kabiri: integuro y'igitabo cerekana ingene umugambi wo guteza imbere ubudandaji uzoshyirwa mu ngiro ku kiringo cyo kuva mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Iyo nteguro yashyikirijwe n'umushikiranganji w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu n'ingenzi. Umugambi wo guteza imbere ubudandaji mu Burundi urahari kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko ntiyigeze hategurwa ingene woshyirwa mu ngiro. Iki gitabo c'ingene woshyirwa mu ngiro gishyikirijwe rero ni nk'urupapuro rw'inzira rugaragaza ingene icyemezo leta yafashe kizoshyirwa mu bikorwa mu kwerekana ikizorangurwa, ikiringo bizorangurirwamo, abo bizoba vyega n'uburyo bisaba. Biraheza bigafasha igihugu kugira ngo igisata c'ubudandaji kibe kirumara kibisoko koko giterambere ry'ubutunzi. Iki gitabo kizokwisungwa nabo bose bashaka gukorera cyangwa gufashanya mu gisata c'ubudandaji mu kiringo cyo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Iki gitabo gitanga intumbero munani arizo zizi: kugumana akarangamutima mu rudandazwa no gukingira abaguzi n'abacuruza; gukurikirana neza ko ibidandazwa byankenerwa biboneka mu gihugu; gukora ibishoboka kugira ngo rudandazwa rwinjize amahera menshi; gukomeza ibisata bijeje gusuzuma ko ibidandazwa bitagira utunenge; gukomeza urudandazwa rukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi commerce electronique; korohereza abanyamitahe; gukorana n'abandi mu by'ubudandaji; guteza imbere ugutwara abantu n'ibintu no guhanahana amakuru. Uburyo bukenewe kugira ngo uwo mugambi ushyirwe mu ngiro bungana na miliyoni cumi na zine n'ibihumbi amajana ane na mirongo itanu z'amadolari y'Abanyamerika. Inama nshikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro y'igitabo yarayemeje. Bimwe mu byo yasavye akaba ari uko uburyo bukenewe bwoharugwa amahera y'amarundi kandi hakerekanwa ubworondererwa kuri leta n'ubworondererwa ahandi. Ubugira gatatu: integuro y'itegeko rishinga rikongera rigatunganya ubuyobozi mu ntara bujejwe iterambere ry'ingo n'imibano. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe gushigikirana ibibazo by'imibano agati y'akazi na muntu n'iterambere ridakumira. Ibigo bijejwe iterambere ry'ingo n'iterambere rusange vyagiye birahindagurika mu itunganywa ryavyo, ibyo bituma bitarangura neza imirimo yavyo. Ariko vyari bonekeje ko kugira ngo imigambi n'ibikorwa ubwo bushikiranganji bujejwe birangurwe neza biva hanini ku bwene ibyo bigo biba biriko birakora. Uko biriko birakora ubu biraboneka ko hari agahaze kubera uburyo budakwiye haba mu vyerekeye ibikoresho amafaranga n'abakozi be nuko bihabwa uruhara rudashemeye mu gikorwa bihamagarirwa kubera bijejwe kwigisha no guhimiriza ibijanye n'iterambere rusange n'imibano mu gihugu birakenewe ko imirimo uruhara n'ico ibyo bigo bihamagarirwa bisubigwamo bigatunganywa neza kugira ngo navyo bishobore gukora neza ni muri yo ntumbero itegeko nimero ijana agakwego ubusa 84 ryo kuwa 12 gitugutu umwaka 2020 ritunganya ubushikiranganje bujeje gushigikirana ibibazo by'imibano agati y'akazi na muntu n'iterambere ridakumira rihindura ibyo bigo rikabigira ubuyobozi bujejwe iterambere ry'ingo n'imibano Integuru ije gutunganya ingene ubwo buyobozi bwokora. Inama shikiranganje imaze guhanahana ivyiyumviro kuri iyo nteguro yasanze ikwiye gusubigwamo neza kugira ngo yisunge ingene ibisata byo muri ubwo bushikiranganje bitunganijwe no kuraba ku buyobozi bujejwe iterambere ry'ingo n'imibano ku rwego rwa komine bivuga muri iyo nteguro bwategekanijwe n'itegeko ritunganya ubushikiranganje. Ikindi naco nuko iyo nteguro itoza isaba uburyo budasanzwe buri mu mahera leta yategekanije gukoresha iyo nteguro izoheza igarukanwe mu nama shikiranganje mu kiringo c'indwi zibiri ubugira kane integuro y'itegeko rishinga imirimo rikongera rigatunganya ubugenduzi bukuru bw'abakozi ba leta n'akazi iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi Integuro ije gushira mu ngiro itegeko nimero ijana agakwego ubusa 60 ryo kuwa 24 ndamukiza umwaka 2020 yerekana imirimo y'ibisata bijejwe isuzuma mu buzi bwa leta mu bijyanye n'intwari ibereye aho rivuga ko igisata cyose cya leta gitegerezwa gutegekanya muri cyo nyene urwego rujejwe kugisuzuma Nitegeko nimero ijana agakwega ubusa 83 ryo kuwa 12 gitugutu umwaka 2020 ritunganya ubushikiranganje bw'abakozi ba leta n'akazi bwarategekanije ishyirwaho ry'ubugenduzi bukuru bw'abakozi ba leta n'akazi iyi nteguro rero ije kwisunga ibiri muri ayo mategeko inama shikiranganje imaze guca ijya no hino iyo nteguro yarayemeje ibanje kuyitosora mu duce tumwe tumwe ubugira gatanu integuro y'itegeko ryakishira hamwe CVMR Energy Metal Burundi urusha rwo kurondera ubutare bw'ifeza titane na vanadium mu karere ka Mukanda yashikirijwe n'umushikiranganje w'amazi amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka akarere ka Mukanda kahawe iryo shira hamwe n'itegeko nimero ijana agakwego amajana 2019 ryo kuwa 24 munyonyo mwaka 2017 ngo rirondereyo ubwo butare amasezerano ari hagati y'iryo shirahamwe na leta y'u Burundi yerekeye kwerekana ko muri ako karere ka Mukanda kangana na kilometero kwadarato 144 hari ubutare bw'ifeza titane na vanadium bushobora gucukurwa ubwo rusha bwo kurondera ubwo butare rwari kumara ikiringo cy'imyaka 3 nacho kikaba caraheze zaragaragaye ko iryo shirahamwe ritigeze ryubahiriza amasezerano ryateye ko umukono iryo shirahamwe ntigigeze rigaragaza ko gipfuza kongegwa ikiringo kandi rikaba ritagira n'icicaro kizwe ngaha mu Burundi canke uri hagarariye aha mu gihugu nico gituma integuro y'itegeko ryaka iryo shirahamwe urusha gwo kurondera ubutare bw'ifeza titane na vanadium mu karere ka Mukanda yashikirijwe inama shikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro kanayitosora yarayemeje ubugira gatandatu integuro z'amasezerano hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe Songa Energy yerekeye kubaka ingomero zibiri z'umuyagankuba ku nzuzi murembwe na Ruvyironza Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje w'amazi amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka. Umwe mu migambi leta yashize imbere ni ukugwiza umuyagankuba mu gihugu. Uruhara rw'abikorera ivyabo mu guteza imbere igisata c'umuyagankuba ni runini kugira ngo abo bose bawipfuza bashobore kuronka. Ni muri iyo ntumbero ishirahamwe Songa Energy Burundi n'ubushikiranganje bw'amazi amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka bashize umukono ku rwandiko rw'amasezerano yo kubaka ingomero zibiri z'umuyaga nkuba ku nzuzi murembwe megawate 9 na Ruvyironza megawati 1.65. Inama shikiranganje yari yarihweje izo nteguro icisanga birakenewe ko abahinga bosubira bakazihweza neza ibyo bashimikira ko bikaba ari ibikurikira gusubira kuraba kw'amasezerano yahinyanywe neza kuraba ko igiciro cy'umuyaga nkuba cyaharuwe neza hafatiwe ku butunzi kama bw'igihugu butegerezwa guharugwa nk'umutahe no kuvuga amazi agataka n'ibindi gutegekanya mu mwanya wose ruzoba ruri ko rurakoreshwa uburyo buzosanura ugo rugomero n'ibindi inama shikiranganje yari iramutse yihweza inyishu zashikirijwe kuri ivyo yari yasavye inama shikiranganje imaze guca ijya no hino inyishu zatanzwe ku makenga yari yashikirije yasanze zishemeye ica iremeza iyo nteguro na cyane cyane ko uwo munyamutahe yemeye gutegekanya mu myaka 2025 azoba ariko arakoresha izo ngomero amadolari y'abanyamerika angana na miliyoni 4 ibihumbi 738 5 69 azoba agenewe gusanura ugo rugomero.